makuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuri inkuru ibabaje ibiturutse mu Rwanda ivuga ko ambasaderi Joseph Habineza wigeze kuba ministri wa siporo n'urubyiruko mu Rwanda yitabye Imana azize uburwayi. Kuri yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi aho umukuru w'igihugu yakoresheje inama rukokoma yerekeye ubukungu n'iterambere ry'igihugu. Ni inama yitabiriwe n'abacuruzi, abahagarariye amabanki, impuguke mu by'ubukungu n'abandi. Muri iyo nama President Evariste Ndayishimiye yahamagariye izo nzego zose gukorera hamwe kugira ngo ubukungu bw'igihugu burusheho gutera imbere. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yifuza ko inama rukokoma y'ubutunzi n'iterambere yakoranye kuri uyu wa gatanu i Bujumbura yerekana intambamye zose zihari n'umuti wotogwa kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisononure. Icyo President Evariste Ndayishimiye yemeza ko yamaze kubona nk'intambamyi n'ubukene, ugusesagura amatungo ya leta n'ibiturire. Kubwiwe inzahabu n'amabuye y'agaciro Uburundi bufise hamwe byocukugwa neza amafaranga bivuyemo agashigwa mu kigega cya leta byoterera intambwe ikomeye mwiterambere, atangazwa nuko atari ko biri.
Mugabo byose ndamaze kubona neza bihagaze ku kwanjanjwa bigahagarara ku bunebwe na handi Imana yaduhaye ibikwiye. Ivyo bihugu biteye imbere ni igiki bifise kama Uburundi butagira? Bifise ubutare, bifise isi, bifise abantu b'umutima w'ubwenge bashobora gukora bakiyumvira icyo bakora. Mbega tweho muri ivyo tubuziki kenda by'abarundi ivyo bakora mu mahanga ngene bafasha ibindi bihugu gutera imbere mugabo mu gihugu cyabo bikabananira? Mvuga nti no mutima w'ubwenge wahumirije, tufise umuzirikanyi uhumirije, turi kumwe twese birashoboka.
Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwaje hamwe parcel nawe nyene yitavye iyo nama, we wasanga hakibuze abahinga n'abashakashatsi bomera nk'abahanuzi mu by'ubutunzi bw'igihugu.
Ntidushobora gutera uzafashe ibipimo kuvuga tuti twibe mu Burundi mu bingana gute, umwimbu ku munyagihugu ungana gute, dushaka ko bijahiye abakene tugatuvuga ingana gute. Ushobora gutera ibintu utavuga ati ngezaha kandi nifuza gushika. Ntidushobora kuvuga kuvuga ngo umugwimbu wiyongereye, umwimbu wagenze neza, ibyo bintu ibicifu imvugo ya politiki. Hanyuma ikintu dusaba cyane ni uko konse ekonomike sosiyali ni umugwi uri wanditse ibyiza shingiro kugira abantu biyumvire cyane ku by'ubutunzi bafashe gutera ibintu none urihe. Iyo ugifite indwara z'ubutunzi umugwi nk'uyu ugasanga ntacyo kurafasha kiboneka. Ikigo cy'ubushakashatsi gikomeye cyo tuba kizana n'amahirwe, ibintu byose biri mu bushakashatsi. Izi ngwane dufise haba mu by'ubutunzi n'igwara ry'abantu hari ubushakashatsi kikadufasha kuza turatora inyishu zifatiye ku bwenge n'ubuhinga.
Iyi nama rukokoma mu by'ubutunzi yitabwiye n'abagwizatunga batandukanye, abatwara amabanki nk'ibanki nkuru y'igihugu n'izindi, abigisha muri za kaminuza, abahinga mu by'ubutunzi n'abandi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arakarira abategetsi batorohereza abagwizatunga mu guteza imbere ubutunzi.
Nicyo gituma twatunganije amakoperative kugira ngo abari mu guhingura nabo baze baronke ibyo bahingura. Abo bose bari ku kivi muguno munsi bambaza ngo isoko irihehe. Mwebwe bagwizatunga mwaje ngaha, aba barimyi bamaze kuja ku kivi nimubahe isoko aronke abashorera kugira muhingure. Mwejeje guhingura namwe mube murarondera isoko iyo mushorera. Ntidukeneye umugwizatunga usanga ariko ari dodomba yidodomba kwa tarose ivyo akeneye kugira ngo ashobore gukora ico yiyemeje kubera ubushikiranganje bw'ubudandaji atacyo ariko burakora. Uno munsi saho kwicara abenshi mu bagwizatunga bose bidodomba bavuga batunga ubushikiranganje bw'ubudandaji bwa kuma bubaho. Ndabeshi kubera muraburindira mukabubura nagira ndabemerere rero ngaho imbere yanyu ko nibwa babwaranebwe ngiye kubusunika vyase tubashire ku ruhande dusanze ari ubunebwe tuzoheza tumenge tuwasunika. Ngira Imana umushikiranganje w'ubudandaji turi kumwe aho yabyumvise kuko arakuze.
Iyi nama nkuru y'ubutunzi ni ya mbere ibaye ku butegetsi bushasha bwagiyeho ku mwaka uheze w'2020 bwemeza ko bwashize imbere umugambi wo kugwiza umwimbu n'ubutunzi. Cheklave ni nkuru Kigali kubyijwe ya Amerika.
Kuri uyu wa gatanu urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwahererekanije n'igipolisi cy'u Burundi abagabo babiri bafatiwe mu Rwanda nyuma yo gukorera icyaha cy'ubujura mu Burundi. Bafatiwe mu Bugarama mu kwezi gushize. Umuhango wo guhererekanya abo banyabyaha wabereye ku mpaka wa Ruhwa uherereye mu ntara Kibitoke muri komine Rugombo mu gihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yarahari.
Aba rero muri uyu mwanya Commissaire General wa Police Judiciaire y'u Burundi ngiye kubashyikiriza ku mugaragaro mwebwe muhagarariye Polisi y'igihugu cy'u Burundi abakekwaho ibyaha bavuze haruguru.
Uwo ni Bwana Twagirayezu Jean Marie ukuriye ishami rishinzwe ubugenzacyaha mu rwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Hari mu gikorwa cyo gushyikiriza u Burundi abaturage babwo babiri bafatiwe mu Rwanda mu ntangiriro z'uku kwezi kwa munani bakekwaho icyaha cy'ubujura. Abo nabo ni Gerard Bizimana na mugenzi we Gahimba Regis, bombi bigaragara ko bari mu myaka iri hagati ya 20 na 30. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruvuga ko bafatiwe mu murenge wa Bugarama w'akarere ka Rusizi binjira mu Rwanda bafatanwa amafaranga yibwe umucuruzi w'i Bujumbura mu Burundi. Ayo ni amadolari ya Amerika asaga 400,000, amafaranga y'amarundi asaga 1,800,000 n'amanyarwanda asaga 200,000. Bwana Twagirayeza akavuga ko icyo ari ikimenyetso ku Rwanda rutazacumbikira abakorera ibyaha mu Burundi bakaza kurushaka micumbi.
Irerekanya rero rikaba rikozwe hashingiye ku bufatanye mpuzamahanga ndetse no ku bufatanye bw'ibihugu byacu byombi mu rwego rwo kurwanya ibyaha cyane cyane ibyaha ndengamupaka. Iki gikorwa rero gikwiriye guha ubutumwa uwo ari we wese waba ufite umugambi wo kuzakora ibinyuranye n'amategeko agahungira mu Rwanda ko u Rwanda rutazigera rucumbikira uwo ari we wese wakorera ibyaha mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi cyangwa ngo rukoreshwe nk'inzira y'abanyabyaha.
Ku ruhande rw'u Burundi Komiseri Gahungu Bertin ukuriye ishami rya polisi y'icyo gihugu rushinzwe kugenza ibyaha yashimiye iki gikorwa asaba ko imikoranire nk'iyo yakomeza.
U Rwanda n'u Burundi byamye ari ibihugu bivukanye kuva kera kandi ibyo bihugu bikaba bihurikiye hamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyanke yo mu karere yishinze kurwanya ubugizi bwa nabi ndengamibe mu ntumbero yo gukorana neza hagati y'ibipolisi byacu u Burundi n'u Rwanda. Abarongoye ibyo bipolisi uko ari bibiri baramaze guhura kenshi kandi baranashyize umukono ku masezerano yo guhana inkozi z'ikibi. Ayo masezerano rero kubandanya tuyashyira mu ngiro nk'uko muje kubikora. Tukaba twagomba kubasaba ko kubandanya dukorana neza mu guhana inkozi z'ikibi nk'uko mubikoze uyu munsi.
Igikorwa nk'iki cyo guhererekanya abakurikiranyweho ibyaha hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyaherukaga kubera ku mupaka wa Nemba Gasenyi uhuza ibyo bihugu ku gice cy'uburasirazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi. Aho u Rwanda rukaba rwarashyikirije u Burundi abarwanyi 19 bafatiwe ku butaka bwarwo biyemerera kuba mu mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wa Red Tabara. Ibyo biragaragaza ubushake mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi wazambye kuva mu 2015 ubwo hageragezwaga ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi rigakurikirwa n'imvururu zavanye ababarirwa mu bihumbi mu byabo. Nyamara u Burundi bukomeza gusaba ko u Rwanda rwabushyikiriza abagize uruhare muri icyo gikorwa bose bahungiye ku butaka bwarwo kugira ngo bacirwe imanza. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane, Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Arangiyome Bunyoni yarayavuze ko bafite amakuru ahagije ko kizigenza w'icyo gikorwa ariwe General Major Godefroid Niyombare ari ku butaka bw'u Rwanda. Yongera gusaba ko icyo gihugu gituranye cyamwohereza mu Burundi akaburanishwa. Ibigaragaza ko hakiri ibisa nk'ibihato mu izahuka ry'umubano rirangamiye n'abatari bake muri ba rubanda rugufi ruturiye imipaka y'ibi bihugu byombi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugume mu Rwanda. Urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina, Nsabimana Kalisi n'abandi bagera kuri 19 rwagombaga gusomwa kuri uyu wa gatanu rwimuriwe ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha kwa 9. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Iki cyemezo cyatangajwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Inteko iburanisha mu rubanza yari Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, abaregwa bari muri gereza ya Mageragere i Kigali, naho abunganizi babo bari mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga. Umucamanza yasomye umwanzuro ko batabashije kurangiza kwandika uru rubanza kuko dosiye yari ngari irimo abantu barenga 20 n'abaregera indishyi 80. Umucamanza yanavuze ko kandi bahuye n'indi mirimo bityo ntibabashe kwandika urubanza neza. Uyu mwanzuro wasomwe abaregwa bose bari kuwukurikirana muri gereza usibye Rusesabagina utagaragaye. Gusa mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga kiri ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali, aho hari abunganira Rusesabagina barimo Maitre Gatera Gashabana ndetse n'umubiri Givensaroke, kugeza ubutaremerwa kuburanira mu Rwanda hawundi mubunganira baregwa waruhari ijwi rya Amerika ryabajije Maître Gatera Gashabana impamvu bitabiriye kumva icyemezo cyafashwe mu rubanza kandi bararwikuyemo
nuko tuzi ko ari mu bazafatirwa icyemezo
yego ariko kandi kuba mwarivanye mu rubanza mukaba mwaje kumva icyemezo nabwo umuntu yakwibaza impamvu
niba mufatiye icyemezo nuko tubimenya
bitewe n'imyanzuro izavamo Maître Gashabana kandi yanasobanuye impamvu yazanye umunyamategeko w'umubiligi bari kumwe mu rukiko yambaye imyenda isanzwe irangwa abunganira abandi mu nkiko kandi kugeza batarabasha kunganira Rusesa Bagina mu nkiko zo mu Rwanda yari yabasha kubonana nawe
oya ntabwo yashoboye kubonana nawe kuko ntabwo azashobora kubonana nawe kandi ndumva azagendesha uyu mukabo niwe wakurikiraga dosiye y'uriya muheruriya kuva n'i Burayi hari ibyemezo byo byagiye bifatwa kuko yari yakurikiranwa no mu Bubiligi muri urwo rwego rero bashatse ko iriya dosiye yo mu Bubiligi bakomeza kuyikurikirana hamwe n'u Rwanda ariko ndabona bitari gushoboka yaraje kugira ngo Kamema arebe n'umukiriya we amubwiraho ibyo mu Bubiligi bigeze
atashye batabonanye
ntabwo byamushobokiye
kuba babishyize mu kwezi gutaha byo mwabyakiriye gute
ubundi byari byaratukangaje kumva bavuga ngo bazarusoma mu byumweru bitatu kandi ndumva nawe ubizi ziriya manga hari izindi tubonana bajya bafata amezi atandatu
mu minsi ishize nibwo byatangajwe ko Umubiligi Vincent yashyizweho n'umuryango wa Rusesa Bagina ngo azamwunganire mu rubanza rwaregwamo mu Rwanda gusa urugaga rw'abavoka rwo mu Rwanda rwaje kumwangira rusobanura ko nta masezerano urugaga rw'abavoka bo mu Rwanda bafitanye nabo mu Bubiligi Rusesa Bagina Paul yabaye umuyobozi w'impuzamashyaka ya MSD ufite umutwe w'ingabo wa FLN uyu mutwe uregwa kugira uruhare mu bitero byagabwe mu Rwanda tukagamo abaturage b'inzirakarengane mu bihe bitandukanye ashinjwa kandi ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba yasabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwe bwose kubera ibyaha ashinjwa Rusesa Bagina Paul aheruka mu rukiko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka aho yahise yikura mu rubanza ku mpamvu yatangaje ko nta butabera ateze muri uru rubanza kandi harimo Nsabimana Karisi wise Sankara wahoze ari umuvugizi wa FLN Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiyemo abarundi muri iyi minsi barimo gutaha kujya babanza gupimwa virusi ya corona mbere y'uko boherezwa byatangajwe kuri wa gatatu ubwo abarundi 160 bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahaga mu gihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
bakiriwe ku muhinga makuru wa gatatu bari mu miryango 103 nk'uko intonde zatanzwe na SR amenyesha makuru twabonye zivyerekana baciye ku mpaka wa Gatumba kavimbira Burundi buhana na Kongo rengero ku rugabano rw'intara za Bujumbura na Kivu y'Amajepfo nk'uko abari bahari babwije ijwi rya Amerika bari baturutse mu ikambi y'impunzi ya Rusenda iri muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Ubumanuko baciye bajyanwa mu ikambi y'agateganyo iri muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero aho bazomara iminsi itatu Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yaje kubakira yavuze ivyo abahunguka batekererwa
tubatekereye inzamuzi zo bamaze amezi atatu bafungura ruhande y'ivyo turaheza tukabatekerera n'udufaranga murasanzwe muzi ko umuntu amaze imyaka itatu n'itanu atari mu muryango abakeneye utuntu twishe kuko mu byo tubatekerera nta rushinge rurimwo kandi urushinge rurakenerwa mu muryango nta gikwashu nta mbuga icya ntaki utwo twose baraheza bagaca yikora kutwo dufaranga mugo kandi ayo mafaranga tubaha turaheza tukababwira yuko yoca bafasha no gutunganya ibijyanye n'ibyigwa by'abana cyo tubaha kandi turabaha n'urupapuro rudasanzwe n'urupapuro werekana ko ari umurundi ahungutse ubwo rupapuro rweza rukabafasha rwose kugira bashikire inzego za leta abashikire aho babakeneye ubufasha hose
muganga Antoine Sindayigaya nawe yajejwe gukurikirana ahunguka mu bushikanganji bw'amagara y'abantu yasabye ibihugu birumwika barundi mu gihugu cyabo kubanza kubapima umugera wa COVID-19 aha yari mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga aho impunzi ziva muri Kongo zishikira
ikiberewe ni uko indwara yaratwinjiranye maze kutwinjirana no kugeragezwa cyo kugwa aho hakujya aho baturungikira sinzi bakaturungikira abantu baba bamaze gupima kugira natwe twese ngatwe nge tubapime yoba nka control kugira tubarungike mu banyagihugu
imenye imana twari gitata cyo igihugu kigeje gucura impunzi yemeza ko batahuka bava muri Kongo benshi basanganwa amugera wa corona
uyu munsi turiko turabona abantu bahunguka bava muri Kongo turiko dutoramwo abantu benshi bagwaye coronavirus nivyo igihugu cyo Burundi cyariteguye kubavura ku buntu mugo murumva ko iyo babitunganiriza bikiri muri Kongo bakatuzanira abakomeye gusa nk'uko ibindi bihugu bibikora byo dufashije kurusha iyo miti irikira iravura abo bantu boironke mu kindi gihugu ikavura abarundi
abahungutse nka Jean Claude Nduwimana yahunza ba mu ntara y'abubanza bahimbawe no gusubira mu gihugu cy'amavukiro ukuniko yabwiye amenyesha